Ngathini mina, wathini wena, manje kunjani, uma kunjena.
I can't wait to marry you.
Uyasha, tanamsa, je. Zipi zinkomo.
I can't wait to marry you.
Uyasha, tanamsa, je.
Zipi zinkomo. Khambule.
One who I'm not,
eh? You show a Portuguese chicken. The recipe I told like that wait. My sister, the one who lives in Umhlanga Ridge, in a gated estate with a swimming pool. We're driving a vungo over a jeep. We're driving a jack. And two living mates, one garden boy. And we're pilots. Undotagazu wake is married to an accountant from abroad. Baba, stelus kulegele bagitsi.
Kosi ngicela usibusise lo wuli sibongwe. Amen.
Khambule, ungazomosha isikhathi sankulunkulu wena uthandazela into egcwele amakhabethe nefridge la ekhaya. Thandazela into esinganayo kulo musa.
Baba, bengicela ukuthi nami undotagazi ngiyambeka komkhulekela akwazi ukuthola indoda eright. Gaqeka amafindo okhondo lolubi. Ebese bafikile. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Yazi nje Sinti. Kuyomela uhambe uyomvakashela umzala wakho. Ngeke wahlamba ubambo lakho nje womunye womngane wabamkhonyana wakhe.
Qinisele uma wakho. Kuyomela ukuthi umvakashele ugaza lakho.
Ah, come on dad, uvumelana naye.
Sinti, ngeke phela umthole umkhonyana uhleli la kwami. Kufanele uphume umbheke umkhonyana kubambe ezingelayo. Indoda ekhona la ekhaya uKhambule. Uthathiwe kuKhambule unami ngunkosikazi wakhe. Eyakho indoda ngeke uyithole kuleli khishi.
Mina futhi into engixakayo, you don't even like abantu baseZimbabwe, and Zimbabwe is not even abroad. Even at her wedding, you embarrassed the entire family by saying how disappointed you were ukuthi uzandile ushade nomuntu waseZimbabwe.
Hayi, ishuluphini ndodakazi, nami impela cha abantu bokufika. Hayi, angathi awubaphiwanga ngendlela engazi engikwazi ngayo.
Mina nginandaba nabantu bokufika. Anginayo ngempela ngempela nje izinophobia noNkulunkulu ufakazi wami. As long as bezohlala leko Albert Park bahlale leko yovini bangazosiphazamisa la iduze kwezindlu zethu ngoba manje bafike bavula ama tuck shop seke yonke ehlakwenyuka kwehlakwenyuka ke abafana benyawop bese kwehla nevalue yemizi yethu phela mase kugcwele abafana benyawop ngalana kushuthi uJunior noLethu ngeke bekwazi nokungivakashela
awukahle ngempela mina indaba ngidliswe lento engidliswa yona ngoba phela mina umuntu othenga ukudla la nje why ngempela nginikwa lento
baba kade ngibuka lapha ku YouTube kuthiwa zonke lezi zinto esidla zonke le nkukhu esidla ziyajovo azikho health njoba kuqhuma amashethi nje kunje
hey
ucabanga ukuthi mina njoba ngimncane kangaka nje ngifuna ukufelwa indoda idleke lenkukhu meku ukuthi uchithe usufuna wena ukuthi ushone mina ngisaleke ngibe umfelokazi kodwa ngimncane kangaka Khambule kodwa meku ukuthi uyangithanda uzodla na into health engikuphakele yona
ngilithanda kabi mina le shethi lami
kodwa baba ukhuluphele baba lesisi sakho fanele ngabe isisu sasindi Silinde ukuthi uzosilethela abazukulu.
Ngizonxenga. Senalo. Ucela ungigadele la. Ungabe bekhonjo njalo. Sayochama.
Lamanzi wakunkaba.
Babe bekho umuntu ozongijonja la. Ngisayochama.
Lamanzi ahlali wakunka. Umflasheke njalo i-toilet wekhambule.
Awu ngiyabonga myeni wami.
Awu yini le forms le oyibholisayo ungabe ke njalo usufuna abanye othaphawe no AMC amaphoni.
Is it 83 le form?
Oh yeah.
Angithi njoba kade kunenkinga nje lapha kasasa. Baqale phansi baqasha abantu abasha.
Awu kahle ungakazi uzusebenze kwakusebenza nje. Umanqo uzoqala manje.
Awu kodwa Khambule. Ngabe sengidlala ngunkulunkulu phela. Mina ngabusiswa ngendoda enebusiness yini njengathi ngiyayisebenzela. Ngabe ngihlule ukubonga. Kenzela uSindi.
Ho. USindi usazoyeka ibusiness ke manje nelilame abese buya hamba oqashwa abanye abantu.
Cha, kodwa Khambule. Ngosebenzisa laba. Angithi njoba befaka ama forms nje. Ngizofaka ke njoba sengicwalisile ngabhala buka ngibhale kakhulu kanjani ukuthi single. I-manager ke izothi mase ivula lapha ku HR. zibone ukuthi hawu kanti usinde ikhambule usingile ngizofaka nazi nezithombe zakhe ukuze babone nje ukuthi hawu emva kwalokho kuzobe kungikrinkrin into ongayazi icinga imanager zimfonele
ayi angibona ukuthi uzoyithanda leyo nto nkosikazi angiboni kahle
ngazi ngamjabulela uMasini yazi nje ngoba uNkulunkulu khona sengathi angamana atholwe imanager enkulu lapha kamasipala kuze mese beshade meme nohulumeni uMasini Sindi bantu uzoshada nemanager yakahulumeni
hayi angiboni ukuthi uzoyithanda le nkosikazi
Hayi uzoyithanda baba. Phuthuma baba uthenga imvilophu uyipose nge-special delivery lento. Counter to door.
Iyabiza leyo nto.
Hawu baba. Njenganini kaKhambule esikhala ngokungabi namali? Imali siyaba yinkinga manje kaKhambule.
Hayi akusho phela ukuthi mayiningi sekuzofuna siyibhubhudle. Akusho nje ukuthi kufuna siyibhubhudle.
Kodwa Khambule uyakhumbula ngo-94 ngikhulela uSindi. Wathini wena kumina? Ngathini mina? Wathi wena nkosikazi ngokuthengela noma yini oyifunayo?
Ngokuthengela nje iMercedes, ngisayikhokhela namanje.
Phela iMercedes wawuyithenga ngoba ngiyithandiswa. Awusho ukuthi uzongenzela izinto ngoba ngisamithi kuphela baba. Usuhlulo kuphosa emaforms.
Hayi ngayisho leyo nto, but phela kusho ukuthi sekuzofanele senze noma kanjani.
Hayi. Hamba uphosa baba, uzojabula uSindi. Kuzofanele siyokuthengela isudu baba. Ngabe uzothina umakhelwane ukuba nomona. Vula indlela.
Yebo Miss Khambule. Okay, bye Miss Khambule.
Sindi uma wakho bekafonile.
Oh. Ufunani? Uthi ngikubuze ukuthi wayonga update nge-Facebook status yakho uthi single.
Hayibo, uma ubefunani ku-Facebook account yami.
Hayi yethi ngikutshele. Uma wakho uthi phone yakho iphile i-on. Kothi abantu abayi very important bangakufonela.
Kazumama muphezulu kwamapha amaqhinga manje.
Ha phela uma wakho phezulu kwemishini ukutholela indoda.
Yazi ujabule nje ukuthi uma wakha akekho njalo. Your mother is so cool. My mother drives me crazy sometimes.
Yebo uyadlala. Owamuma wangithathela ushuga jelo wamenza uBen 10 wakhe.
Hayibo o.
Hayi lendaba inzima ngiyakutshela.
Hayi izimanga zomhlaba.
Ngiyakutshela.
Let me get back to work.
Kunzima mfazi.
Hey. Uyazi nje we-Mark, fanele ngiyobhukha iholo phela lapha e-station kamasipala. Ngifuna ukuthi lo mcimbi bese sports center.
Mama-ke, ufuna ukwenza nje indumezulu yine anniversary nakulo nyaka.
Uzokwenza okungcono kakhulu kunalokho ke-makhelwane. Ziyawushaya phela kuSindi.
Hayi bo-makhelwane, iy'ndaba ezimnandi kangaka. Usetholile niso.
Cha, akalitholi. Kodwa emva kwecebo lami lokuthi ngithumele ama-forms ezingathi 83. Bazothi uma bewathola nje ama-form lapha kamasipala bewavula. Bazodideka bonke abasebenza ku-HR. Izoke likhale bakithi ucingo laSindi ifoni imanager kuzobe kungikrinkrinkrinkrin into engapheli. Yazi nawe makhelwane, kuzofanele ngikuthathe ngikuphekezele uyothenga iy'ngubo ezinhle. Ngoba manje angifuni ukuthi uphoxeke kubantu basemzini. Angifuni emshadweni kaSindi ufike nale into zakho zaseChina City.
Ngiqinisile mathi uzofanele ivusa sokuseni sihambe siyetona.
Phela nje bezoshada nomuntu osebenza kahulumeni nje kungenzeka nohulumeni uqobo lwakhe afike. Awubuyi City yena makhekhe. Ngisafuna i-privacy, ngifuna ukufonela usisi wami ngimbuze ukuthi ulithatha nini iholide lakhe kulo nyaka. Uyambona udadewethu nangulo nomuzi emhlanga rich kwi-gated estate one-swimming pool.
Ayi, mate,
kunomsebenzi embili.
Ayi,
undodana wakhe uyi-pilot, undodakazi wakhe ushade ne-accountant from abroad. Ngabe umbukela phansi umuntu babengayitshela ukuthi nami uSindi wami uyokashade nomuntu osebenzela uhulumeni.
Ngathini mina? Wathini wena? Manje kunjani?